Chirundu, OKJ, Sempa, Diplomat, Esendagala. Zoni tano, okusinziira ku programu mpya. Era nsaba obuwagizi bwammwe, ekisooka obukulu mundabyeko, obukozi bwange mubulabye, ng'ennaku z'omwezi 25 January, bamaama, bataata, abavubuka, mwena muveeyo. Akabonero,
Boba mwagala kati sitensi, social dissidency.